nui noa atu te whakamutu te kaipaipa mā te Quitline. Mā te hono ki Quitblog me ana tau toko ka whakarerea tō tangata o mua. Whakamahia te kai tohu tohu ipurangi kia wehe rawa koe I o mahi o mua. Me te tīmata pea I ētahi mahi hou. Mā Quitstats ka kite tonu koe I te moni ka penapena tia. Ka kite tonu tō whānau I te rerekētanga. Waia mai, pā tō mai rānei ki te ipurangi Quitline. Kia tūtaki ki tō tangata hou.